Ebusuafoɔ ɛnɛ ɛna yɛhyɛ American Lottery no ase. Ɛnɛ ɛyɛ wokuada 2nd October sɛde America ban no ɛkaayɛ no. Enti ɛnɛ baabi a wotie me firi biara bɔ mmɔden sɛ wode wo ho bɛhyɛm. Wantumi anyɛ wo deɛ ɛnɛ a ɛyɛ bɛɛbo some ɛfiri ɛnɛ yi ara ɛkɔsi 5th November wobɛtumi ato lottery no bi. Link a wode bɛyɛ ɛna ɛwɔ screen so no ɛti ɛyɛ a na wahyɛ ne nso. Time no deɛ ɛyɛ 12 p.m. America time ɛnɛ dua yi. Ɛti sɛ woba TikTok sɛ yɛ a mɛyɛ life ɛwɔ hɔ a countdown bi ɛwɔ hɔ a ɛrekaakaeɛ kɔpem sɛ time no bɛso na ɛberɛ no so a yɛn nyinaa yɛayɛ application no ama obi yɛ ahwɛ bi. Ɛti sɛ wɔnsaka video wei sɛ yɛ a wobɛtumi adwane ne me ɛwɔ TikTok live na wo nso woatumi abɛdi nkyerɛkyerɛ no akyi. Abusuafo ho hyɛm bi na share video wei sɛ ɛma w'adɔfoɔ nyinaa wo nam fufuo nyinaa bɔ mmɔden sɛ obiara ɛbɛyɛ bi. Wodie wɔ mu a wo nsa bɛka. Mesan aka obiem sɛ American Lottery no ɛyɛ DV program 2026 ɛyɛ ɛnɛ ɛna ɛrehyɛ aseɛ. Makraw.